Biwa gatanda tariki 25 Nyakanga ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba bwatangaje ko bwatangiye gukora iperereza ku munyarwanda Aloyse Ntiwiragabo ni umwe mu banyarwanda bari ku rutonde rw'abakurikiranyweho n'ubutabera mu Rwanda ndetse n'ubutabera mpuzamahanga kubera kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Aloyse Ntiwiragabo umwe mu nkingi za mwamba zashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Iperereza kuri Aloyse Ntiwiragabo byatangijwe nyuma y'aho ikinyamakuru Mediapart kivuga ko cyabonye uyu mugabo mu Faransa hafi y'umujyi wa Orléans.